Ma. Nne. Nne.
Nne gị nọ n'ebe nke ọzọ. Nwa m. Mana nwa na-atụ ụjọ enweghị ike bịarute ebe a naanị ya. Ị nwere obi oke. Nyegodị mkpụrụ anya gị. Agụụ na-agụ gị. Enwekwara m unere n'ebe nke ọzọ. Bịa, o. Ka ị garacha. Ọ ga-ejide gị afọ. Bịa. Ị nwere mmụọ ike. Anyị nwere ndị dị ka gị. Ndị maara otu esi agbachi nne gị. No.
Medicine for dream.
I know be dream doctor. I'll be soldier. Let me marry you. Come like say I marry the bad dream. I marry you. Which kind of woman we no one go? Mama give me that thing when I go my first work, you know. She say na for protection.
She do some missing you go mean that me give me.
Oge erugo, nwata, oge gịnị? Oge ịbụ ezigbo amoosu mkpụrụ aka unere.
Hapụ m o.
Otu mkpụrụ aka a nwere ikike ime ife ọbụla ị chọrọ ka o mee. N'afọ niile a gara aga, echekwala m gị. Echekwala m ike a. Maka gị.
Ichekwara m. Site na gịnị?
Bata n'ime ime omimi. Ka m gosi gị. Ife niile.
Hapụ ndụ m aka. Hapụ ndụ m aka. Hapụrụ m ndụ m aka.
Ike ahụ dị gị n'aka. nwatakịrị ọ bụghị m ji ndụ gị ọ gịnwa ji ndụ gị were naanị otu mkpịsị aka wee nye anyị ya Ọ ga-eje agha. Anyị ga-eri ya ka nri n'ebe ahụ. Ọbara bụ ezigbo ife. Mana ndị ahụ bụ nke ka mma ma dịkwa ụtọ bụ ndị anyị hụrụ n'anya.
Biko nyi, hapụrụ m dọlakpa aka, biko nyi.
Nye anyị onwe gị. Onwe gị niile bụrụ ezigbote amụsụ mkpụrụ akụ nere zuru ezu. Anyị nwere ike ịhapụ dọlakpụ. Ọkwa akwụkwọ nsọ kwuru na ịchụ aja bụ ịfụnanya kachasị ukwuu. Ọ na ọ bụrụ ya. Amụsụ Amaka ma gị ọ dị ka ọtụ. Nwa agbọghọbịa sachasịrị ahụike dị ọcha. Enwekwara m ike igosi gị. Kpọtara m dọlakpọ.
See, Paul call me just like this. I'm president, don't talk, see. How you go take do if I leave you with all this bad dreams they get like this, Maggie?
You know they go anywhere, Dolapo. I go wake up every day from this my bad dream and I will see you by my side.
I know what make you get this stuff. You know where it go land us.
Dolapo, I beg. Stay with us. Stay with me and the pikin.
Look at me.
When I told you, you know what I mean. Are you promising me?
Maggie, you just like say you don't know what I do. Before you marry me, you know what I do. Me, I be country defender.
You be my husband, Olapo. My husband. Now you come marry me, come off my house. Why you not talk this thing?
Maggie, I need the deal. Why the country they threaten? I be sweat one.
See how we take sweat with me, Olapo.
Maggie. I will come back, but first we can go. My people know will know why they always talk about your food. Especially my meal for my people, whenever I open my mouth. How? You dey cook like God for cook. Hmm? I go miss your food.
Hey.
Give me this.
Banana.
Ọ ga-eje agha. Anyị ga-eri ya ka nri n'ebe ahụ.
Ndụ na-ebido n'ime ofu mkpụrụ aka unere. Ndụ na-akwụsịkwa n'ime ofu mkpụrụ aka unere. Ndụ na-ebido n'ime ofu mkpụrụ aka unere. Ndụ na-akwụsịkwa n'ime ofu mkpụrụ aka unere. Ndụ na-ebido n'ime ofu mkpụrụ aka unere. Ndụ na-akwụsịkwa n'ime ofu mkpụrụ aka unere. Ndụ na-ebido n'ime ofu mkpụrụ aka unere. Ndụ na-akwụsịkwa n'ime ofu mkpụrụ aka unere. Ofu mkpụrụ aka unere.